Seche duto ungima. Koro mokwongo watimo mos kuom chako misa mole odonge. Mano nikech gik ma dhano nochwe, nochweyo nolose. Stima ma nolal emomiyo wan bende ni wachako manyo generator. Tiende ni wan standby. Wanang'o? Ja Kristo nyaka ibed standby. Emomiyo evanjili ma kawuono Jesus Kristus uwacho nu openjo wa. Ere ng'ato kuomu mochal gi jatich mogeno kendo ma riek morito ruodhe kotimo gik ma ruodhe osenyise mondo otim motimo dwaro ruodhe. Wan kaka jo Kristus, ruodhwa en Jesus Kristus, nochikowa mondo waherre. Mondo watim ang'o? Mondo waherre, wakonyore, wadak gi kuwe, wabede jotich maber moluwo chik Nyasaye, motimo gik moko duto ma Jesus nopuonjowa, mondo wabed nyithindo Nyasaye maber. Jatich maber motiyo Nyasaye maber motimo gik ma Nyasaye nochike, wan wayude e somo mokwongo ma en Paulus matakatifu. Wachonwa niya, negimiye injili mar lando ni joma ok Joyaudi. Kawasomo tich joote, wadhi winjo niya, Paulus kosetemo lando ni Joyaudi wach Nyasaye ok giwinji. Noweyo nigi, kowacho nigi, koro sani adhi ire jo kafiri, joma ok Joyaudi mondo alando nigi wach Nyasaye. Paulus notiyo gik moko duto ma neengo mondo oland wach Nyasaye. Nochiwo ngimane mondo oland wach Nyasaye. Emomiyo, wan jo Kristus kawono nikech chiwruok jotich Nyasaye manochiwore, manotimo dwaro Nyasaye. Tiende ni, wan joote masani. Wan bende nyaka wachiwore, wamak wach Nyasaye, waland wach Nyasaye, wapuonj nyithindwa wach Nyasaye, wapuonjore kidienyi wach Nyasaye, kama watiyo, kama wadakie, wapuonj ji duto wach Nyasaye. Ka Nyasaye oduogo, onego oyudowa ka watimo gik manochikowa ka watimo. Mondo wayud pokwa ma en ngima mochwere. Zaburi ma kawono wasesomo moa kuom kitabu mar Isaiah majahulo madongo 12, wawinjo niya, kawan kaka jo Kristus, ruodhwa Jesus Kristus odhi yudo waka watimo gik ma onego watim, Nyasaye odhi miwa gik mabeyo. Gik mabeyo tiende ni mor mao maokrum e loch mae polo. Ma en gombowa, ma en dwarowa, ma en genowa. Emomiyo Jesus noriwowa gi Nyasaye mondo wabed oganda achiel, nyithindo Nyasaye, nyithindo Ekklesia. Walem jo Kristus mondo wasik ka watiyo ne ruodhi Nyasaye gi chuny achiel, kawaluwo gik moko duto manopuonjowa. Nyasaye ber. Yeah.